Molweni Cape Town, molweni South Africa. Fithi qala namhlanje ngokwakhe. Sinethemba Makonco lo sine winile le muskizi. Ndiyafumaneka ku Instagram ikhona Makonco_TV ikhona ku Twitter @MakoncoTV. Ndiyafumaneka ku Facebook I am Sinethemba Makonco. WhatsApp 0813952152. Former Table Royals, Hellenic, Orlando Pirates, Albertine Sales. Incwadi yinde played for iBafana Bafana 37 times. Scored one of the beautiful goals every award. We against the call a point in all. From Jeeva, from Tom Kelly Puto. Hey, Udala Band Bekale with Funutam Tiba and Woku, Unyanzi Ligi Bandis. Uti, see Abandaba Kananga, Bafunguazi, a genia football, Nigeria life, Bundesbin, life in the ball. Abantu bafuna ukuqonda ngoba ingabe uyiqale njani ijene yefootball and kuyaziwa uba indlela akakhangele lula kufootball sifuna uva ke ngokuthi uba usinabisele nje yoba ibinjani ngalo indlela yakho football.
Ngizayiqala kangangizayiqala kuyiphi indawo ke ngoku emfowethu
ungasuke usiqale nje
apho apho ndiqale khona yabona apho kule ndawo lesekuyo kuthiwa kusekazi masavakalanga sikhule ke ibhola ikhatywa kuzo zonke izitrato ya uthi uphuma nje phandle emnyango ukudlala ibhola so ndikhule kekasaphakalanga nasedlulileni so anothi ibhola ndiyifunde ndina-6 or kuna-10 mandizazi manyango kodwa ndikhule nje ndidlala ulanga ke nogugu lethu ke beziilokishi zebhola nam ke ndilandele kwaba bebephambili bemidlalo so ndingene kulo mkhondo ke nam ke ndayithanda ibhola ibhola ke neekhrikethi ke xa ke kuba kuyazi ke bana thina ke singabantu abanjeni aphakapha ke eyi ithuba labikho for ubana ndingena kaprofessional nake ndabe ndifuna ungena kapro so kanyazile kubana eyi mandihambe odlala ngapha etranskai itranskai ke evule indlela yam ke kakhulu kuba kulapho ke ndithole khona ithuba ke ubana ndibone ke zezitim zakaprofessional ndidlale ke kulaa tim kaolomisi kodwa into efana ke into yandimangazayo kukubana ndiphinde ndibhaqo kwangumntu walapha umlungu lo kuthiwa ngusetho de santos sizodlala amakwevo futhi hayi ingathi kuthiwa ndintwana yalapha ekapa wathetha nanko emva ndikona ke ndabe ke ndiyadlala ke kwi-Kidonsfas
so usuke apha ekapa wamuva wayokuhlala ezilali etranskai apho ufika wadibana khona ne-Thabo Royals i-Thabo Royals ngoku ke ngexesha ibikwemgangatho ebholeni
okwelaa xesha loku ibizwa ubana ngu-second division kukho i-first division i-premier lo yetimazinu ya so ke mhlawumbe sidlala i-competition ne-Kidonsfas apha ekapa so kulapho ndithole ithuba khona ke loo ndlela ndibalekisiwe kapha indaba yam naleyo yangapha etranskai ke iindaba zokubalekiswa ke yapha
hayi ubalekiselweni
kwezinto zethu zokhula apha elokishini kufakwa ngapha iboarding school ke nacange endama endiyancedakala ndiyasinda ke kwezi zinye izinto ndiyayibulelela wena ke nalaa nto ndayifumanayo lapha etranskai
ngoku uCapetown Spurs ubhaqa ungusejo ngoku udo Santos ubhaqa usejo selusuka etranskai ebekuye kulapha
bendiye ke ndila
ubhaqa ngoku ingaba loo nto ithi iveza ubunzima le nto yoba iiplayers azijongo lokushini okanye kwenza
ntoni hayi iveza ubunzima wena mfowethu into esikhula ngayo siyayazi ubana sibonakali thina noba ungenzalo koloko azikho iitim zethu ayintlahla nje wena for manje just like abanye phambi kwami bebeyifumana ubana uba ngumntu oyi-1 like ufumane kuthiwa ngotasente mazalapha so nam ndingene kwezo ira zinjalo ufika ubana uba yi-1 uyidakiwedwa yabo ndandisahlala egosile ke ndandibaleka kodwa from egosi yotsho netrefa khwela iteksi netrefa ndibele 4 treka rona before treka rona ndifike ndibaleka uyotsheka apha ndifike ndtreyini
yindlela ebheke ejimini ebheke ejimini every day leyo
ya mhlawumbe bencamba yambulana khaba
ingaba yayinini into So, udlala ke Cape Town Spurs phansi kube kunzima ngokufikayo. Wamkelwa kanjani iTeam Cape Town Spurs ngokufikayo? Ngaba babekhona abantu baba sithi, "Hey, uyapi lo muntu?" Njengoba sithi ukuthi ba, "Hey, noka into eqhelekile yaphi endlini lokuba ningamkeleki."
Eh, ufuna mthini usugeza. Ah, wena bona eyona nto no YouTube ana kangekho grand. Awuyifila nje ba ya wena uyiwani.
Yeah.
That's one. Insuku zami zokuqala ze camp nandilala ndi 1 ngekhono funishana nami. So cha ingu coach cha lo ucala lami.
Yeah. So kamnandi futhi manje ndala. Iqali liphethe namhlanje. Sisiza sisendele nje sayihamba nasifuna ke siqone bakhona. Asizazi izinto thina. Ndingaphinde nditsho ndithi mhlambi ngiyabikho na ixesha lokuqala emidlalo. Ngicela sadlala ibhola mhlambi ngiyabikho kwa manje uyazi.
Hey mama, oqinisa lento yalapha cup. Bazofika nomlomo uthi ngumeshi.
Eh.
Hey mama, ufika ndiye radio la. Mama afika sesithi ngibambe 750 ngenyanga.
Atha ba.
Abalandelayo babamba pha ko 4-5.
Eh.
Isidingo. Yeah. Ufika nomlungu sesithe na first day yenibona uthi hayi imali libambayo endifanele. Yenze manje dimini oqala ufika ejimini ilizwi loqala wathetha kuyo.
Wathi imali ibamba fanele.
I-750 ingifanele. Kaloku nami ngabe ndiyiqonda ukubona eyi ngumlungu uthetha nami eyinyani ke ndifanele ndiqelile ndinaphelele kodwa khona ndizodlala.
Yebo.
Yabona ziwo yezinjalo nje yona xa abantu lapha endlini nabo babona.
So, ukudlala ku Cape Town Spurs uphume wayapi kumkakhe ku Cape Town Spurs?
Kolo kufika uMish kalo kwafika nezi stories zakhe. Wathi sekubana ke nje ufumane loan yangapha ku Dearport and Kellys.
Eh,
lapha manje ufumane khona ibridge ngathi Dearport and Kellys. Yabona ngene imali Rangers.
Yaba into umtshintsho osuka Cape Town Spurs umka usiya kumaqala afana noma Bushbucks noma Diamond
Kings. Yabona lo mfundo yabona xa ufika apho uyangihambanisa ngoba umahluko omkhulu wena. Ndiyabona abantu besithi hey bonwabele uhlobo lwendlala ngabo xesha ngokuphambili. Mna kodwa bendisifila phaa kwi-Bushbucks. Ngoba buyifila laa nto bona ubona uba ukoko yena mina. Ubona laa nto. Ubona ndithetha ulwimi lam, uyibona laa nto.
Yeah.
And siyakhompyutha mna. Naba abanye bathi thina sikwazi uyenza.
So umohluko uthi wavele kwacaca nje uba ngoku ufikile dladlimo.
Uma ndifikile ekhaya and kutsho ukuthi ikhona into endikwaziyo nokuyenza ngale nto.
So ngeke xesha ke ngoku le movement yakho yayiyintoni yayifika engqondweni yakho usicela uba ngoku ingaba usithi ndiyanditshona okanye ndiyandinyoka xa udlala amaqala efana umuntu Bushbucks ngoba iCape Town Spurs yayiqela nokuyajugula phezulu.
Ah, kaloku kukho le nokuyilandela kwakuloku thina apha sikhulayo siyazi ukubana eRhawutini asifuna yam.
Yeah.
So nam ndikhula nala uyothanda ukhompyutha nabantu baseRhawutini. So bendingafuni kwa ukuya eRhawutini. Iindaba zokuthi ndithenge amatemi phela phaaeRhawutini iphele ndisiya kwipareti indaba yoxabana nje phaa kwi-Bushbucks. Otherwise mna ndandithanda ukhompyutha naba bathi bona bayayazi.
So kwaye kwakho ingxabano kwi-Bushbucks zibe kanti imka kwi-Bushbucks yakhona no-Pirates.
Ewe.
Eyi.
Kodwa ke kwabe kodwa kukho kubi wena. Yabe ndiwenyusa ikawusi kwenacala.
ufika kweplayer esuke eKapa isiye Gauteng ndone ndone yenze kwakunjani
ngona enayo manje phansi yafana naleya lapho ekhipha space cha yohluka yabo kancane ngoba nokho sibamnyama sonke ikhona wena lanto xa usuka kwencala engathi ngiclaveni xa kuvela cala. So ndafekela nami nje kuloo nto okubona eyi ndizothatha indaba abantu ngalo nami lo ndifikela kwabantu abesebeyibona kodwa nemini yokuqala engiqalwa ngayo ubizo bona nisetimini eyingabona kwavuka mawonkomu
dressing room yonke yavungama
yabona itimi yavungama yonke uba awu ndifika sasetimini ngingumana yebo bazamile so uqala ulwe lonto yabo cha ke musi ibhola ilanguage ebhola inye noba umntwana kucaphela mhlawumbe ngendlela okhangele kangayo ngantona ezokubana sidlala umuntu aphile ilanguage iphele ivane
yeah
mina ngiyinto nambetha na ilanguage bayangasazi ke nesizathu kade ngikhambeza mina kusuka manje mina ba 2 months 4 months now ngabe sesizama noma manje
eh
usithethe manje
udlale kibi bafana bafana isihlalo ezi 37 38 ubalula ulapho score khona negoal eya win award ngela xa bafana bafana yayi ubukhwazwa igama lakho livakele kubini kodwa kube kanjalo ikancika ngakho bafana bafana into onobangela
ayabona ngoku nami ngibisele kimi nami ngithanda uzibuza yona yazi uhlobo abantu abathetha ngalo bana into mhlawumbe bendiyenze manini hey I understand wandiyeni uhlobo abathetha ngalo kobana nampo kuthuka kwami nami xa ndizibona ethi bana awu ke mina wenza yini yibona into ezinjani kodwa ndiphele ndinalanto yokubana bava bengayazi nento bendiyidlala mosi after game xa bona ngozi yokubana ilanto ibuyenza yasoloko ndingayazi funeke de ndiyibone i-TV noko kanti ndiyenza so kanje kanje so ndikhola nalanto ukuthi hayi mabengadlali mna ngidlala amangola so oko ndabhala mosi amangwane ke sesidivosanga mfowethu lengalo uyawuxhaxhaza umuntu wakhe Tina bale kagiyo na mafuwa ba kumtonda na tuzi.
Wazi kwaza mwaka wakia zibizi. Ay, kutahali kitale si mdameni. Si Afrika tina sindo za wosis. Fumuwa ba ile ile ba. Kutahala inje na. Kwa mwana ba kutahali inje. Mwana nangoka yaka hundi chindile. Mwoku, kike mwukuta mtipa. Ufika kwa lando parati. Then mwukumdu utut wafunga mwukumdu. Wafunga mwletini. And umbuzo osamile wena namhlanje ngoba igama lakho lana babazonga ngoba uyenye players bala seMzantsi Afrika wakuthenga izibambele ikancika ngapha kubafana bafana uthilo kwathi nawe usazibuzana namhlanje le impendulo usasifumba
hey
ingaba yintoni le yenza lona
yabona nami ngiyayala andiyazi kambe ngabalandeli mana banayithetha kakuhle wena mfowethu ubona yini kana benzenjoye kudlala
Ngoku umkayi umkakho Orlando Pirates uyawajonga kwiphitimu uyawubona kwiphitimu
Ey yabona nawe uphinde umzakwenye nawe uthi uyathanda umthuno yabona ngamphinde nisuka pha kwiPirates manje aphinde enze impazamo manje abuyela lapha edlalini ya ngabe nenze impazamo yami ngabe nizozibulala ke yabe yaphele ikhele yami yabona
kuphalethe umkeke ngendlela eyiyo kanye kwalo nekwaba kwabe kwaba khunjinga ungavani kanye kwakhona into ayikhona hayi
masiyeke le masiyeke le phalethe ngaba yajala davayo le phalethe
aqo
laza kapha eh manje uhlobo yiphele ngayo contact yamapha le yenza ukuthi ndihlabeke lo ndizimo zibaneka kade bebuyela ngoba yazi bani into
yakathinjayo
ya bona ndalimala egameni amaphathi bambe yazi banangenele evenini. Xa ndibuya after 2 months, i-contract yami iphelile, bayi-terminated. Ngiye kanjalo.
Yabe kanti indlela ephelayo ifootball.
Hayi, yayingaphela.
Njengoba sinikukune problem eyenzekayo, siyabona i-players zikicked down even nangoku ziyasukudlala eKapa ziyovela eGauteng zifike eGauteng zingabonakali ziphele zivele nje ngizo singakhankanya i-players beninzi listini i-player ndithi ngokumna ziyambe apho ziyodlala eGauteng ziye eGauteng zingabonakali ibe idumi lapha eKapa isaziwa ngumntu wonke xa ifike eGauteng ziyifikile ingaba yintoni baba kawaloo nto.
Andinoyazi ma mhlawumbi ndinocingela wona mhlawumbi ufika umntu atshintshe phaa kwelaa cala mhlawumbi ufika abe ngumesi tekwelaa cala yekukwenza izinto bohlolo nesenza ngalo kwe cala mhlawumbi enye maniyazi xa udlala ibhola funeka ube ngumntu oqinileyo and xa uyizazi uba uyaphuma apha kokwenya ngaphandle uba uyayazi uba ngumntu othandazayo nozazi uba ungandikuthandaza kakhulu. Amadlozi akho uwajonga amadlozi akho yabona zonke ezo zinezo yabo ngoba udibana neento ezininzi manxake ngapha zininzi iwele zilwayo ndiyathemba uyandiva
mfowetuamnyama ndiyakuva ndiyakuva
ngomntu amnyama
kunento esibonisa etigqulo isenzeka sinabantu abafana nani ilegend kwimzantsi afrika kuvela ukhutshi bangaphandle bazokhutsha nikhona nizilegend andibonakali nawo ingena ifike ihlale endawo inhliziyo yakho lo
nami uba uthunye uzondithunuka nantoni kodwa nje okay ndizozama uphendula indaba yokhutsha ngabangaphandle nama nangobona kwam nangabona abantu abayimoshileyo ibhola yethu ubona ingathi ihlile and xa sinothi uqaphela noma ibhola yethu ingathi ibemandi okanye ibithandeka okanye ibine-results eli xesha besinee-coach ezingafundayo qa ngoku ii-coach zethu zithe zofundiswa kakhulu especially overseas zave zike zatshintsha ibhola yethu just like abantu abaphethe ibhola yethu kuya babhiliva kumntu onephepha la-overseas ngelo xesha laphepha la-overseas lithestwe phaa overseas khange lithestwa apha kuthi andithi ayikho into umntu anoyithatha from overseas mara unoyithatha yonke njengani njalo yathola kunoku uthathe uyiqondayo ibizosebenza for yakona sithatha abantu bangaphandle. I'm sure zonke coaches zethu mana zicoach apha eSouth Africa ziphuma kuzo zonke ezi continent zalapha emhlabeni sekushota abana ngoku sikhotshwe iChina. ya ngokobona kwam sekunjalona ubana thina sithenjwanga ithatha ikhotsha lapha eSouth Africa inike 200,000 ifike yangapha ya overseas ize ne-results ezilow kakubi kunalowa lapha awine lotho ekhonayo yabona leyo ibingo-1 xa besinothenjwa manje nomfowethu thina bela just like bona overseas xa nothi uqaphela abantu bebedlala ngabo abakhotshayo abayidlalisa abantu thina kapha endladleni ke eya funeka ube ufola pha kulaa agent kabani yabona kwezoyiza agent ukubana ukho phaa kulaa agent kabani apha eSouth Africa during ngexesha odlalayo na-after ixesha odlalayo ibhola sekwazi
simthuluka amanxeba namhlanje
utoaphinda ngoku uzapha ekapha ngoku iphinde ibewese ngoku azapha ekapha eyona ndiphambanisayo lapha ekapha ngabo bakuthi bamnandi boze bathi ke ngoku hayi bayayithanda ibhola baphi bona iphe yethu itini bayizame yethu itini baphinde bothatha aba bantu bangazifuneki ndinje yena mangina wena mfuthu andibelieve uba nanze ncoko libhola ngesuthu xaza funeka ndidemonstrayitha ndidemonstrayitha njani ngesuthu bhola mafane befreme ibone la nje ndisencoko
Thabo, ubesi players khoyo ngoku yintoni uba uzisubathisa yona nezawuziqinisa isikhathi phambili ngoba usitsho usile ndlela yelulana ngiyiphi imeseji onozinikaza ukuthi bafana bam nanzi imeseji abanayo
kwabaphi kwenzeni kwaba
basakhulayo
kwaba basakhulayo but inye into noyitsho ukuthi banyamezele mani umntu udlala ibhola eyazi uba ninyanga ivaliwe futhi so makasebenzise laa nto ubana iminyango ivaliwe futhi for ukubana anyuke ngoba uzonceda kwayiyo kuba loku ezi zinto zokubana ungafunwa ungathenjwa zezi zikwenza ukubana ube strong ufuna uziprove uyandisena and ibhola ngeyona nto lula mfuni uba ungayitatsha ibhola everyday awusoze ungayi kwaprofessional andinalawo maza nawo amanye
okokugqibela kukho into engathi iyayiphela ngoku ibhola ezikolweni siyayibona uba iyayifadalayiphela ingathi bagqisa kakhulu imfundo asali imfundo nebhola zenamntwenye kodwa ngoku ingathi ibhola isport siyashiyekela ingaba yindimani esinothi elinothi yenziwe luluntu ukuze ibhola ibuyele esikolweni
kaloku mfowethu eyo kokusibuyisela kwakulaweyona mfowethu njani ibhola yalapha kalanga kuthiwa emhlambi yezikolo kuthiwa ifile kodwa kuthiwa kukho umntu njengam njengawo wena uthi ndingumntu osoyo ebholeni kodwa nako ndihleli nawo apha ndihleli nje mane ndiqhutshwa ke ebaleni bengasha abantwana then ungafakwa thina bafundisa abantwana senzitha intoni ke ngokunye into enonceda mfowethu I mean ulwazi endinalo mfowethu utheni uzawucaza abafendi lishare ngaphandle apho kafunyana nezinye zezo zinto wena mfowethu ibalulekile nyhani lalokho ibhola yasesigele xa kaloku baphi abantu abazonika umdla ebantwaneni babafundise ke iyona nto izawube zibana bakhawuleza bafikelele phaa
ya hayi ke utsho kwacaca ngoku Thabo ingabikhona enye into obausixela yona ngoku
ha wena ndanobucingubana ndanobuzofuna ukubana ndinike izitori eziyandiphambanisa
South Africa
ya no uyandiphambanisa ubana ezinye wey South Africa ikhe izojima phakalanga estadium bendidlala South Africa bendingukhetini South Africa ndizova apha ngeebheto zam apha abananantsi usouth africa iyajima apha kwalanga estadium okanye kufika omnye wezi-officials zalapha zebhola